Ekhaya
Ekhaya umnandi bambelele kha
Ekhaya
awuyelele ma
Ekhaya
Ekhaya umnandi bambelele
Thank you.
Oula.
Oh, merde. Pardon, c'est chouette.